tsantsa lenyala rona lebele la di-bosa ke bua ka di-extravagance.
O na le yona tšhelete eo ya etsa di-extravagance tse
tsa bua ka tšhelete mane, o understand gore wa senya. Ne ke tlo kopa mang tšhelete loane maybe ke tshware wa bo.
Is that what's happening here, Soko? O ntse o na le di-feelings fa o na le gone?
Pelo e batla ntho e pelo e batlang.
House of Zwide, tonight at 7 on E!